Alo? Alo? Eh? Ndagi? Ndagi? Ese nubwira hejuru ndagi? Cyarakunze mu Bwongereza.
Ebana karibu cyane kwinjira ni ku buntu. Leta mvyeyi kabisa ni ambasade. Leta nozi? Ni ku buntu. Hanyuma nukuryoherwa ni rassemblement nta politiki irimo
bizaba bimeze neza biriko biraza Mr. Kiginji uri kuri atubwira ingene ibintu bisanzwe bimeze ariko Coventry byamaze kumenyekana kweje uzuwa washitse mbega ni kahe kantu gashasha uzaniye abarundi utari ubwaduhe nacashane abantu utari bwa bayo
kugitara abantu bari hari
yego
Ubu wifuza kwambara igitambara kizima gikomeye karite nziza kandi ukabaye katavuna Magazine robot se happy yati hageze sezira kwambara za muzu zicuyagurika zitaramba ziguma zitagurika zama zitabuka ku buryo zungu ubucuti n'umutayeri Tufise amatisi y'ubwoko bwose iz'abagabo n'iz'abagore iz'abagabo turafise za lemukunda amajinsi amakarkar amareyo amavelu n'izindi z'ubwoko butandukanye ziyobeye kandi zimeze neza iz'abagore turafise tissu dentaire tissu satin z'ubwoko butandukanye nka Milano Tanasha Sukari Américain sivyo gusa turafise ivutaro n'udupira twazo organza swa n'izindi z'ubwoko butandukanye Mufitu mwaza, muradu sanga kuri Galerie Lydia A14, Avenue de la Mission, Musi Kira Lucha Bankobu, kui Paverija kui Saint-Michel. Tange mutkwa kuri, mirongiri ndgui ni chenda, mirongiri ndgui, mirongiri na gatanu, mirongi tanu na gatatu, uzi mrarazimga, uche guanambaze. Magazine Robot, you're the one.
Hello boys and girls, inizira komeze neza kwa kundi ya handi dabukori juste gale kedro fumore shake e black mansion e black biano kamera mwitu musaza bantu b'imana cyamaze gukomera kwa kundi ya handi dabura ko turi kuri AEROPORT international melchior ndadaye kwa kundi ya handi tuje guherekeza n'umukomeyan amaze imyaka irenga 12 ariko arabikora nk'umwuga kwa kundi ya handi eh ariko Ibere ko bigira umwuga n'abantu baramubwira ngo kandi wowe uratwenze kwa kuri ahandi tumwerekeje na cacale agomba fate rutemikirere mbega agiye mu gigi cyahe agiye kugumayo cyangwa azogaruka kwa kuri ahandi ndabira ko uno munsi abantu b'Imana tuje kugira ngo dushobore guherekeza ariko vyongeye agenda tubwiye nakajamu ndamusaba ko aratwumvirisha bari London abari Manchester abari muri mu mafira atandukana bari Scotland kwa kuri ahandi n'ahandi hatandukanye ndabira ko jewe ni juste gare sindahindura bero kamera mwita umusaza ndakwibutse ko turi mu kwezi twahariye ukwikukira itariki imwe y'ukwezi kw'indwi ukumwa gutashe Burundi buribuka intayo kwikukira twaronderewe n'umugani watari umugani nawe si wundi ni wagasore Queen poem idasanzwe. Kuba naratwe ndabura ko byamaze kumera. Byamaze kuzana indi poem idasanzwe. Corona kuna babwira yuko twaje guherekeza uno muhinga mu gutwenza mugenzi Alfredo Be ngira muri cyo mu mwibonera tukuye AEROPORT international international make your dadai kwa kuri ahandi Ndakuramusa KIGINGI.
Amahoro cyane juste gayele.
Nizera kumeze neza.
Ndashima Imana.
Aha. Ndakunabwira abantu nti tuje guherekeza umuhinga mu gutwenza. Amaze imyaka 12 abikora nk'umwuga. Bega agiye kuguma agiye kugaruka. Agiye he? Ikibazo cya mbere KIGINGI agiye.
Cyo ngiye mu giteramo nko nabivuze ngiye mu giteramo categuwe na ambasade y'u Burundi mu Bwongereza ngiye mu gihugu cy'u Bwongereza igihugu cy'umwami hari yahaye nkaba nzokora igiteramo ku munsi wa gatandatu nzoshikeje ku munsi wa kane samedi ntumirira abantu bose b'abarundi bari mu bisagara bitandukanye ariko jewe nzokorera mu gisagara citwa Coventry karibu channel mwese bizoba ari ibintu by'ibirori byoshye zuba turi kumwe na Africa Nova zuba turi kumwe nabandi ba nabandi ba artiste batandukanye abanazo bari munezero hanyuma tuvuye muri sale cyitugenda muri aftere urumva uraza barunda ahantu bari barakanyamuneza aba UK ndabahana ndababwire yuko gahunda ntisiba ego byateguwe na ambasade y'u Burundi mu Bwongereza kaba bitegurwa n'abantu baba brother banje ndababwire vraiment ebana respect ebana karibu cyane kwinjira ni ku buntu leta mvyeyi kabisa ni ambasade tanozi ni ku buntu hanyuma n'ukuryoherwa ni rassemblement nta politique irimo urabizi nasanze ibihugu byo hanze nasanze ibintu bya politique bikomeye gusumba nashaka ibujumbura birakomeye cyane narabibonye mu Bubiligi narabibonye muri Canada eka ntahantu namwe ntarabibona ariko ni ndabizi hari abantu baba bavuga bati jewe sishobora gukorana n'inzego z'igihugu kubera ibi kahise urabizi ariko muri uwo mwanya vraiment ivyo oye iyo mitama nayo se tuzoyizinga tuyishira uruhande turyohegwe nk'abarundi so turi kumwe na Africa Nova so turi kumwe na ntuze jena politique mvuga no ngahe ibujumbura ntayo mvuga yego uwonyagiriza ibya politique nuko yoba mbariya turari hikori kameme ikori nayo negeza kuriha mu gihugu kiri muri ako tegeza gucubahiriza kuba inzego ero jewe nzuba ngiye hariya guca amahera umukate w'umwana nongera ngiyoherwa n'abavandimwe b'abarundi karibu cane zuba tukume nabivuze na Africa Nova n'umuntu kejo respect kandi nkunda cane sindirimbo sinibaza zitazofa zivuye aba ni bariya ni ba Charles Aznavour urabona ba Francis Cabrel wo mu France ni ndirimbo zitazofa zitazovaho dufise kandi bagihema umuntu kamwubaharira gihema vraiment kana bacanjo baragiye bande baragiye nibaza ko mu generation ya kera umuntu tugifise ari legende vivant c'est une légende vivante je me repose ni mon ami nakongo mon ami mon grand frère mon papa ahubwo ndi henze ego ni yitwa ntuze rero abantu bari mu Bwongereza ego karibu cyane twumvirize za ndirimbo ziryoshye zuba turi kumwe n'abatamburinere bakomeye cyane bavuye mu Bubiligi nibindi byinshi nandi ma surprise ndabizi byo biri ibintu byoshye cyane
gusa babandi bavuga ngo bagize ngo yemwe mwabahebera mwe
ya igeni creative igya si ibintu byabaye ma
naho
ranumva nyene ibintu urumva jari ibintu binja njyamye binza mu mutwe njyamye urumva naho ranumva ama histoire bavuga ngo yarango batamuri nere ngo nta numwe nka kujya bavuza abavoreyere nta numwe yagize nta numwe yagarutse nta numwe yagize iki hanyuma rero umunsi umwe ndi numva ngo gwara batamburi nere ngo bacomotse ngo bariko baravuza barindiriye hajya bagire bavuze ariko niba bigize nyene ame mutambiri oya barindiriye hajya bagire bavuze baba bashize muri backstage ahantu ngo baca baracika ko niho honyere ngo babona bari free je ariko rero cyane akiyumvira niko eriki wabona hari umuntu yanonsa mu ngoma ati kubera iki numvume ngo karantwengeje ndi jenyine ndatwenze hanyuma bihurirana no kungene ndakunda kuja mu mamanza ndiko ndakora UMC haza nk'umutamuri ne akavuga ibintu hajye bicaye hasi hajye bari hasi afata umutipe ibintu avuze ariko kubera abantu bicaye ari imbere atanga imbere je ndi pembeni ndumva yuko amazina naya krenga rero nca nabishira muri yo we ire ntangura rero kuza niyumvira ako kantu ndakubaka buke muri jewe ijya ni blague natangwe no gukina muri mariage wanashaka hari abatamunini barakubize muri shoyi ngo mbaraza papa hajya tubakomeye amashini ntibakomera amashaka abagabo ni hatari ndaga kubita mbona karaciyemo ndireka nzogashire muri show sino na batamurinere bubashwe vraiment babikora neza inzira bafashe nazo je ntazonzi igikuru nuko bari hariya aye kandi nta uri karabiruka na uri karabakoma kandi bari kubatera iteka igihugu
ariko
ego
kirukizima cyane nuko kwinjira zo bari free ari for free hama ikibanza
oya ikibanza no banza kukurabira urumva baje
kuri Instagram
ya Instagram tugiye gukora ama video tuhababwire neza kubatahazi kuba mu mavire ya kure cyo ni Londres hanyuma abatahazi neza tubabwire neza address bazoyibona ariko hasanzwe ari wa fish sanzwe ari wa fish nibaza yuko yo fish uraza kwicisha ko kidogo abantu babirabe hanyuma yego ibindi zogenda tubibamenyesha nzobereka ndiko ndagenda kugira abantu kubera hari amakenga hari abantu hari abantu baguma bambaza biteka igini sawa byavure uzoza muri mu bwongereza yego ya sinzi urumva hari amadute hari abantu babishize mu politike hari abantu batemera aya nakigingi yoze ubuzwa niki urukurondera ubuzima hari imana yagufashije jewe nanje ndaje hariya ndaje ngaho gira ndo mutwe dufaranga dutunga umujyango neze imbere igihugu ko nshoboye sivyo none no ubuzwa niki kubera natumiwe naba nabari ivyo je nibindaba je wundi mu artiste kandi kinzanye sinje kuvuga ngo ibi bimeze gucya cyangwa ibi bimeze gucya je nivugira ro social ibintu byo bamisi yose ibintu nostalgique ibintu dukumbuye zandero zikirundi z'abavyeyi bacu kongene twarezwe ama generation ibiki nivyo zokina naho bihuriye rero nivyo bindi nico gitumangira hari amakenga bamwe babaza ngo byavura uzoza none uzo ibintu bya ambassade urimo gakigi ndimwo yego ndimwo nico gituma ndose nk'akanya nk'aka rero kubabwira karibu nakanya keza Imana ibitugiye imbere tuzoba turi kumwe rosise standard kwezi kwa mukakaro no kuvuga azoba ari umunsi wo kwigina independence y'u Burundi ariko bashimye kubikora muri weekend murazi neza yuko bizogwa exactement le premier izoba lundi le premier gwa kwa mbere baca babishira rero muri weekend
ndabwira ati twese dusiduka niyo nka kuko umunsi wo kwikukira muraba ingongo mba mugasenyi cyangwa ngo ndi ibica biri muso kwikukira ntabwo kwikukira twayiroza turi abarundi twese kandi kuza twi guserebura ni kugira twihimbaze twihimbaze kwa kuri ahandi ariko vyongeye ndabwira ati kigingi abategura ama blog ameze fresh jaramaze kunyumvisha mwamwe bantu b'Imana mutegure kuza mwakotishije n'amahaha takunda kigingi yewe unavye abayikeze ikintu abari bindi bimeze neza kigingi turi iyo gahundi heze programme ya
gahundi heze dusha tugaruka ibujumbura kugira tubana twitegurira kigingi sama namaze kushira kuri neza na beretse date azoba ari assomption le 15 août munsi yurizwa mu ijuru ry'umubyeyi wacu Bikira Maria
yego
tukazoba ikibanza turiko turagitegekanya kuko uwo mwaka ni ibintu bidasanzwe turiko turategurira abarundi kandi twaravye ibihe turimo tukaraba ibibazo nyine tuko turacamwo bijanye kwinguruza n'ibindi byinshi rero ikibanza no kungene ugo rubanza ruteguwe byento no kuri tuzobibabwira ariko muri kano kanya twabaye turababwira yuko iyo tariki kabisa y'itariki 15 zo bari ku munsi wa kane umunsi wikonje ikibanza mutegure nta byinshi tuzobasaba no kuri ni surprise ku bantu benshi baravuga bamwe baravuga ibintu birazimbye kuna kuriya no munsi bambe uyu mwaka bizaba bitandukanye n'ibindi
ndaragushimira cyane ko iyo bitagugoye by'ibibanza cyangwa amatariki munsi Bikira mu vye Bikira Maria yuriye mu ijuru mwama mwayicizeho gitaramo nk'iki
rego cyane nabitanguye rimwe birankundira cyane kandi umuntu sabanga wasabire kandi bikagenda neza
yego
mu bisanzwe ndeka kubikora lo 15 kubera lo 15 ye kuwa gatatu iragoye gukora igiteramo kuwa gatatu biragoye kubera ni au milieu de la semaine abarundi ifo kwiga abantu kungene baba bameze tanto urumva sindi muri weekend sindayumva mardi encore plus urumva abantu bakija muri weekend ariko jeudi plus ou moins ou vendredi ho tuba twinjiye muri weekend karema ariko jeudi naho nyine ça va hari amabiro amwe bakora gushika midi baja muri sport après midi jeudi ni hari unakantu gatemwe ngo jeudi abantu batanguye gukreya n'ubwo mudi bitanguye guhinduka yironsa gakonje jeudi rero sico kimwe nko yironka mercredi cyangwa mardi rero ku mwaka igende yumvire rero nko ku mwaka uzazo bari vendredi n'ubwo kungene bizaba biryoshe
natsetsere ko surprise yo mwaka izo bikomeye mwaka uzazo bimeze gute fuba cyane tuzobibabwira na kigingi kai ndagushimire sana hari kintu cyagikenewe tutova ngatavuze
Bon nta kindi ngushima ndashimiye abantu bose bakurikirana ibiganiro mukora ndabifuriza kuroranirwa nifuriza abarundi cyane cyane ndabifurize kwihangana no kubandanya kugira solidarite no kuvuga gusabikanya ibibonetse abarundi bamanye umutima wo gufashanya muri bino bihe rero usanga bitoroshe kwiyunguruza uyu yaronse ujya ntiyaronse n'ugufashanya twamana umutima wo gufashanya kuko nivyo vyamye bituma tuva mu ngorane turimo niyo niyo message sino Imana iradukunda kandi tumane twisenga ibi bintu bizohera tubone ibitoro bisuye kuboneka ibintu bisuye ibiciro byose bisubi hasi dusubire turere Burundi hanyuma igihugu kimere neza
kandi ndagushimire cyane
urakoze cyane juste gayera
mane banda yikongera ama visa menshi uzana amadolare ashikira muri berbe ahama natwa dushikiye
haleluya amen
pourquoi pas igihugu gitoguma cinjiza nk'ubu nkaga citerne ka 5 ml kakaba ari kazanwa kubera igitera muvuye
cyo shoboka
Imana iduheza gire.
Ivyo nizere ko abantumira bavyumve naho.
Eh bavyumve cyane.
Bazi baramenya ka envelope ko kagomba gukura.
Coventry nukuragi bega igitaramo kizotangura isazi ngahe bizo ipanze
gutangura isazi biri zijoro bizoba ari bipanze ni kwinjira ni ku buntu urumva ambassade nyine ni muvyeyi w'abarundi nyine ni igihugu nta numwe bazorisha ku muryango abantu bose bazoze kabisa bizoba ari ibintu byiza
bizoba bimeze neza biriko biraza Mr. Kiging uri kuri atubwira ingene ibintu bisanzwe bimeze ariko Coventry byamaze kumenyekana kweje uzo washitse bega ni kai kanu gashasha uzaniye abarundi utari ubwaduhe nacashane abantu utari bwa bayo mukitara
abantu bari hari yego bari hahe rero kungire ndababwira mu majambo make yavunaguye ndabwira nti allo allo eh ndagi Ese nubwira hejuru ndagiye byarakunze mu bwongereza urakoze
byarakunze Mr. Kiging bikomeza kuyindi informe idasanzwe uri mu gihe uri ko uraronka amahirwe menshi cyane byo kuja hanze y'igihugu nk'umukomeje novuga ko ari umaze gusohoka kenshi cyane niwe uhinga ukoresha
kugira ngo bivuga mu kiganiro ibyo wese ibyo kuvugira ngako nacerewe ubwo buhinga tuzobivuga nagarutse no 9 mu kiganiro reka ubuye tuvuge diti ni Imana yabikoze nta buhinga na bumwe mfise ni Imana ibitanga haleluya amen
nuko tukwifurije urugendo kwiza nakubwiye yuko twabafatanije interview mwabonye no ngaha ingere vya rimeze kuri AEROPORT national mercure ndadai ndabwira ati abantu bari conference 3 kwa kuri ahali mwitegure gahunda niyo ntavyo gusiba Kigingi azo yamaze kwishikira ndabwira ko azo bari African over kwinjira ni ku buntu kuryoherwa bakubwiye yuko nta mafaranga bari hisha but bimana kuri mikora just ga like for more the shake black machine black bano camera mwitumusaza ndabwira ati ndagi Thank you.